Asibingelele sikhuluma ngobuntu ke namhlanje no Pastor Sthembiso Zondo sawubona.
Asibingelele.
Eish asingene.
Ngichazwa ijezi, ngichazwa ijezi.
Hey leli ijezi ungaphinda ugqoke babe uyazi kuyengenini.
Ngikubeke ngomuntu omuhle namathamba khosini. Gqoke kamnandi yazi, yazi ngamqala umbone egqokile. Hayi uDidi wami, udla ukotini namhlanje. Yabo libhaliwe nje up the box.
Oh yeah.
Yeah, because let's look black and white and see a perfume like into.
Oh.
Nabanye.
Hayi, what that?
All right. Yeah.
Yeah, sizokhuluma ngento ebalekile. Weledi diyangazi ukuthi ubungayilalela kanjani mfethu ehlukumeza abantu. Ake sikhulume ngabantu abaphelelwe unembeza.
Yeah.
Yazi kuyi fan page yami. Ngithole nje ingane zo-6 zikhuluma into eyodwa uma kangifuni.
Oh yebo.
Uyayizwa ibhlungu kanjani lona? Phela ayikho into ebhlungu. Into engiyibone phansi kumthunzi welanga weLady D ebhlungu ile zinto ezo-4. 1 ube sesimeni webhayi umzali. Cha. Akakuphiwanga umzali wakho ngqo. Hayi umamncane, hayi umamkhulu. Uma noma ubaba kangifuni. 2 Ibhosi yami ayingifuni. Izinto ezenza usukulu belude Lady D. I-awali belide ubuhle kuwena ungakuboni. Nemadla onayo ungayiboni. Ubona ingathi usuku yimiyake u-10 ithwebhayi. Umzala akakufuni. Noma i-boss ayikufuni. Noma isithandwa sakho esakushada. Nesakushela sona. Siyakuhlukumeza. Kubuhlungu ukuhlukunyezwa umuntu owazi kahle yena mekuhlukumeza ukuthi ngeke umphimisele. Ngifuna ubheke umuntu mese phelo nembeza ukuhlukumeza kanjani. Uhlukunyezwa umuntu owazi ukuthi ngeke umphimisele. Ushaya umuntu ongaphimiseleki. Uma ngeke ngikwazi umshaye. Baba ngeke ngikwazi ukumshaya. Ibhosi yami njobe ingiqashile ngincenga amasentshana. Ngeke ngikwazi ukuyishaya umfundisi wami mengihlukumeza ngeke ngikwazi ukumshaya leyo nto sibizwa ukuthi umuntu izinto ezenziwa abantu angazi bacindezela unembeza noma baphelele unembeza yini Lady D edala ukuthi umuntu angabi nanembeza unembeza udalwa ukuthi wakwatshelwa yini into eright akululu ukuthi wazi into e-wrong kanti awuyazi into e-right uyazi kunomuntu okuhlukumeza hleke
hayibo
hayibo wena hleke mfethu kunomuntu okuhlukumeza ahleke it's because akaza tshelwe ukuthi haye ayenziwa lento enje akuhlukumeza dance abe nesimile angazi nokuthi lidume phi. Then abantu labo isikhathi esiningi abaze baba badala benganikezwanga imfundiso. Abantu labo abathola amaposition bengayitholanga imfundiso benyuswa imfundo. Abantu abayithola
imfundo nemfundiso
akufani abantu abaphasa ngo-A esikoleni ngo-A physics wayishaya ngo-A ne-maths interview wayishaya yaphumela ngale kodwa imfundisa yikho. Yikho engahlukumeza nomuntu ongaphansi kwakhe. Futhi ungizwe kahle njalo akazi kuronga kubhlungu. Ngisho ungakhala wena uncipha izinyembezi. Isidomu nje singazi nokuthi lidume phi. Angithi uyazi. Abanye baze benza ucansi balala bazala ingane. Kanti abakaze bafundise ukuthi ingane iphathwa kanjani. Uma ihlukumeza kabona ukuthi le ngane uyayihlukumeza. Unembeza ke Lady D uvuswa noma uvuselelwa imfundiso ukuthi ikhona into e-right enhle eyakuyakhulunywa kwena. Uma ngabe into e-right ekukhulunywa kwena ingekho awuyiboni into e-wrong kodwa iphindele futhi. Uma ingakazi khulunywe into e-right kwena kulula ukuthi ubone ukuthi lento yenza i-wrong. Kunengane ekibhala i-test esikoleni ithole 0. Ithole 1?
0.
Ibhalile kodwa uyazi
ngenkathi pha. Abikho nokugoda.
No kukhona ukugoda ubhalile. Kodwa uthole 0. Kodwa ubhalile ubebhala. Futhi ngenkathi ebhala ubengazi ukuthi lento ayibhalayo yikho ngoba ukuba ubazi bese mina khayizo ngcono. Abe nomkhayizo nje kuthiwa akayibhala ngoncodo i-test. Nje akini manje akayazi answer right. So lento ayibhalile uza adludebe athi bebhala adludebe ukhoshini wena ubhala uqede no question 2 uqede kodwa maseqedwa kuthiwa ubhalanga lutho kodwa ubhalile uthole zero ngenkathi ebhala ubengazi lento ayibhalayo i-wrong ngenxa yokuthi into e-right akayazi so kwalento e-wrong futhi ne-date uze wayidwebela ne-topic wayidwebela kamnandi wabhala i-handwriting enhle kodwa ebhala into e-wrong okubuhlungu ebhala with a smile ebhala u-zero with a smile ngoba into e-right ayikho la engqondweni yakhe so uyitshela ukuthi kwalento eyibhalayo e-wrong i-right so kunabantu kabasihlukumeza with a smile ngoba abakaze bakhuzwe abakaze bakhuliswe banalento ekuthiwa i-factory fault konakala la bebezalwa khona benziwe khona kunomuntu ohlukumeza abantu engathi ungamthatha umuse emsamuwa kubo kuyokhulunywa empepheni kuncenga ukuthi siyacela Nkosi yami ake nimfake ubuntu abazi abantu bayini ake nimfake uzwela abe nawo ama feelings umenzi uma iBhayibheli libachaza lithi abalali bengakwenza ngokumbi i-delight yabo isekuhlukumezeni omunye umuntu ukujabula kwabo kusekuhlukumezeni omunye umuntu kunabantu injabulo yabo isekutheni ubani umuntu engimbona ekhala umqondo wabo ubizwa ngobudomu bakhubazekile emqondweni wobuntu but mhlambe umqondo obuhlakani lobu esingathi obesikole Nkosi ukhonyana then labo bantu kabantu abangayitholanga imfundiso ezistrong sizoxoxa ke masibuye ukuthi ke udila kanjani nabantu abanjalo yini Lady D into ekufaneke uyenze njalo ngoba umuntu ongenanembeza we Lady D usuke sengaphansi kwesilwane engaphansi kwani akasasisona nesilwane usengaphansana kwesilwane akagqoka isuti agqoka i2 piece agqoka ijean adrive imoto ebizayo ukuhlukumeza ingane yakho nje izalo wena ukuhlukumeza umuntu omqashile uqasho wena nje ukuhlukumeza inkosikazi wakho ushado wena nje ukuhlukumeza umyeni wakho uvunywe wena nje umhlukumezelana umuntu obizwa wena singakubaleke uma ngithi usengaphansi kwesilwane kunomehluko phakathi kobhova wamaphoyisa nenjangakini welady day ubhova injangakini yabona umgqomo uyachitha eyamaphoyisa ibanjwe yisecurity wayibona lezinja lezi eyibanjwe ngeketanga amasecurity isaduze kwamgqomo iyawubuka nje ngoba ifundisiwe akithi uyazi ngeke uchithe ubunja sekudiliwe nabo kudilwe kanjani nobunja bayo lenja ngokuthi ifundiswe yamakhelwane yabona umuntu ongamazi egiji edlula iyamkhonkotha leseduze kwesitolo kwegarage ebanjwe eketanga labantu iyababuka nje isifundisiwe kwakhiwe nonembezana ukuthi umgqoma uchithwe umuntu akalunywe kufundiswe inja uma kufundiswa izinja angakananike wena oyoze urape ingane na 2 years ozoze ushaye inkosikazi wakho ngempama ozoze ushaye umnyeni wakho ozoze wenze yonke ozoze uhlukumeza izisebenzi zakho ozoze uhlukumeza isonto lakho ozoze uhlukumeza izingane zakho makufundiswa izinja kufundiswa obhova ukuthi umuntu lo akalunywa umuntu siphambana phambi kwabo labo obhova bangajola ukuthi kodwa lo waselection uyabringe ketangeni yini umehluko phansi kwabhova lo banje uyiphoyisa nobhova oselection umubaya izinja bobabili kodwa umunye ufundisiwe nemfundiso omunye imfundiso akayitholaki ngizothi ke abantu umsamu wabo nje konakele balanda ukuthi factory fault ekhula kunemfundiso engafakwanga sizoxoxa ke masibuye ukuthi wenza kanjani mawukwisimo esinjalo nangu umqashi engihlupa nangu ma engihlupho ngizalayo uhlupa amathumba akhe nangu umfundisi engihlupa nangu umuntu engakwazi umphinzele engihlupa senze kanjani masibuye
ayi yabo